Inyuma ya Gasore Babalao avuye muri ihuriro ndetse bari kumwe na mugenzi wiwe ariwe Yasoni inyuma yo kuva muri ihuriro no vuga yuko ni Gasore ariko no vuga yuko kuntango ndashobora kuvuga kino nongera ndamufelicita kuko kuri uno mwanya kugira ibihumbi 30 tusubira inyuma gato yaheruka kuva muri ihuriro comedy ariyo ihuriro TV muri uno mwanya no vuga yuko Gasore ariko arakora ivyiwe nayo kino yiwe si yindi ni Gasore Ismail comedy no vuga yuko niyo kino ariko arakoresha muri uno mwanya umunezero ni mwishi kuri Gasore ndetse nabo bakorana bamwe bamwe yaraye aho no vuga yuko yamaze gukwiza 30 mile yaba abone 30 virgile ke yaba abone basanzwe bamukurikirana ibikorwa vyiwe inyuma yo kuva muri ihuriro ariko kuri uno mwanya nyene inkuru ndakuzaniye si yindi nangwe felicita Gasore Babalao no vuga yuko kino kintu ageze ko ni kintu kitoroshye kuko kuronka ababone kuri cheno yawe si kintu kiba coroshye yamaze gukwiza 30 mile personnes bamukurikirana kuri channel yiwe ya YouTube. Reka rero tunashimira abo bantu bose bababone bagasore kuko ndazi ni benshi bakoze kugwa gikomeye cyane gose. Iyo muri ko murateza imbere abandi turumva tujyohewe cyane kuko ni igihugu cy'iwacu kiko kiratira imbere nkuko nama ndabivuga misi yose. Gasore kuri uno mwanya amaze gukwiza 30,000. Tunamwifurize ryari akwize 100,000. Tunamwifurize ryari akwize na 200,000 yaba abone kuri channel yiwe. Ndagufelicita mutama. Inkuru rero ndakuzaniye kuri uno mwanya nka Isaac TV novuga yuko ni nuwo bita komanda aka kabateri aka rute aka gikuri no vuga yuko na mazina menshi bagiye baramwita kandi wenye narayemerera murazi ko batanguranye muri ihuriro TV ariyo ihuriro comedy baratanguye muri ihuriro comedy mu gukina ndetse no vuga yuko komanda ari mu bantu no vuga yuko batanguje ihuriro gukina bari kumwe na bagasore bari kumwe n'abandi batandukanye ba Nilam kuri ino nshuro tuko turabona ifoto iri kwirasirikira bari kumwe na Yasoni na Gasore amata dusumira kuri uno mwanya nyine turiko turavugana biravugwa yuko komanda yamaze kuja kwiyungana na team Gasore agiye kuzarakina na Bagasore ndetse na Yasoni urazi na Yasoni kwa sanduka akora ivyiwiwe nawe nasanzwe yitwa Yasoni official kuri channel yiwe nawe numba tarabumwa abone wiwe nawe gendo bumwa abone kugira ubandanye kumushigikira ubandanye kumuteza imbere rero mbega byuba bimeze gute komanda agiye kuja muri team Gasore oro tu uregereje kuri kigano duruka gukora nka kuri Isaac TV no vuga ko komando hari iyindi TV yasinye contract nayo kugira azaragirane azara kina zijya komedizi washira kuri iyo TV no vuga yuko ibigano mwarabibonye ikiganiro yakoze na bagenza hanje kuri Isaac TV mwarabibonye komando ari hari kandi asanzwe afise n'iyindi bita Komanda TV mbega bigiye kumworohera ko bavuga ngo imigere ibiri ntitereka aje kuri iyo TV ariko gusinya contract ndetse na Komanda TV aje no muri team Gasore ugeregeje kuri abantu uvuga yuko ubwa mbere bakiri kumwe muri ihuriro ni Komanda vyavuga yuko batumvikana na Gasore batumvikana na Yasoni ndetse no kugwana bakwa kugwana ariko kuri no nshuro numva yuko basubiye kwiyunga mbega bigende gute ariko ni inkuru dutegerezwa gukurikirana vyanka bikunda ngira dushobore kwironka ko ukuri nyako ugeregeje kuraba bakiri muri ihuriro TV no vuga yuko komanda no yavuye muri ihuriro hakiri kare muri igituma icatumye avayo yaravuze impamvu yatumye ava muri ihuriro byose yarabivuze ama bagasore baragumayo bagerageje kuguma ariko kuri ino nchuro bagasore nabo baramaze kuvayo Gasore ari kumwe na Yasoni ni benshi ba Nilam no vuga yuko ni benshi bamaze kuva muri ihuriro TV ariko uko biri kose kuri umwanya tuko turabona amafoto komanda ari kumwe na Yasoni ari kumwe na Gasore mbega bagiye kwatsa umuriro kandi mu gihe ubwa mbere batari bumvikana kuri ino nchuro ho bagiye kumvikana bigiye kumera neza cyane gose mbega benshi bari baza mbega komanda nuko kuko akiva muri ihuriro imihari yari myinshi ashira kuri ndetse CEO wahuriro mbega ko bari kushaka nyene gusotora kwerekana yuko nawe ku ruhande rwa bagasore abashigikiye cyane ariko ko biri kose ka tuvuga ati wait and see Jesse shora kujija ariko ko biri kose tuzogerageza kuyikirikirana mbega komanda ahari na Gasore na Yasoni kuri wewe ubabona gute bari ko baradukinira za comedy bahora badukinira kuri ihuriro ibintu bikaryoha kuri ino nchoro tubitege cyanke tuvuge ko nivo yabo yaduze cyanke yamanutse reka tuvuge ati wait and see uko biri kose ibikorwa bya tuzoka matwa bibonye ku macheno yabo tuzoja kuri Gasore Ismail lo comedy tuje kuri Yasoni official tuje kuri Komanda TV ngira ntazo bishira ntavyo tuzi ko umwe wese azokina ashira ku ruhande rwiwe cyanke bazoshira kuri cheno ya Gasore ariko tuzoka tuvuge ati wait and see
okay mwavyumvise uko biri kose reka turinjire
mire ni komanda dushobora gushikira tukamubaza rimwe kabiri gatatu kugira dushobore kumenya byinshi kuri we tugerageje kuraba aheruka gusinya contrat n'indi TV bisigura yuko ko yogera kina makomedi bashira kuri iyo TV kandi rasa ngo afise na komanda TV mu bantu muhora mukwikirana ibikorwa vy'iyo muhora mubibona kuri komanda TV naho kuri no ncuro yasubiranye na gasore ndetse ari kumwe na Yasoni mbega tuvuge yuko agiye gutambikiza hose cyangwa agiye gutamba hose ntituzi ko bizoshoboka ariko bavuga ngo imigere ibintu itereka ariko je murabona abayitera mu mafilme ba Jackie ba Donnie n sinzi ko ari ama montage ariko ko biri kose reka tuvuga ati wait and see niba ziko bizogenda neza tugerageje kurabare amafoto ni menshi baba bari kumwe ndetse ni Yasoni ari kumwe na gasore wa munezero nyene uko baba bameze murazi nabantu bakundanye cyane gose ni nabagenzi cyane gose n'umunsi bava muri ihuriro TV navuga yuko bose bavire icyarimwe nabagenzi cyane cyane ugerageje kurayo pici bari bamuteruye umusaza wacu ariwe komanda Gasongo ariwe Kabateri Rutwe amazina nuko yuko namazina sanswe yemera wenyene Bakunzi wa ISO TV ndabakunda cyane gose wa munezero nyene gwa rukundo nyene tubandanye kubashigikira tubandanye gushigikira ivyi wacu Nimbari Gasore Ismail Lokomedi tubananye kumushigikira nkuko novuga yuko yakwije babone menshi cyane 30 mire ejo aza kwize 100 mire novuga yuko iyo niterambere gikubije cyo Burundi nimbari ya Sony official tuje kuri channel yewe tugire subscribe naho ndetse bavyiza kugira tubananye gutezanya imbere nimbari Commander TV tubigende uko nyene nimbari ya television nyene ariko gusinya mu contract ntumbaje naho nibigende uko nyene kugira ibintu bibandanye kuba neza bibandanye kuba mafi bibandanye kujyoha ni igihugu cyacu kandi igihugu cyacu giteye imbere ko yatubwa abajene n'umwana aho ni avuka zovuga ati ya mutama yarakoze ikintu nanje nigeze kugikora bavuga ati ngwifizi ntama itendera nkase niwabona umwana wawe ariko aratendera nkawe bizuba byiza gusumba abantu mutazi ikirundi ntumumbaze nakundi novuga numugani mfizi ntama itendera nkase ya uwo numugani novuga wabakera wabase gukuru banyukuru bagiye baradushira kera ku bantu twari tuhari abatari abantu nabo tutari tuhari kuri uwo muri iyo myaka barabibwiye tumaze gukura tugira byari bimeze kukera kuko kwese singombwa tubwigwe ibyo twabonye cyane tubwigwe ibyo dutegerezwa kubona murazi ko ndabakunda ni Star Boy Angel de la Capitale the voice from God Mr. Ho Mr. Meat Star Boy from Isaac TV njye ko ndagana mu murazi ko ndabakunda cyane numunezero ugeretse gusubira kubonana namwe muko murarabiganiro byacu turagerwa cyane iyo ugize cyane like na comment ni ibintu bidufasha muri twege kuko umaze kugira commentere iruba ku muntu igatuma umuntu agira ikintu kanaka gakire ikindi nimba aba yagikreye ari novuga or bavuga orje uyu muntu ari muri or urumva ucyo bibona nimba yagikreye ikintu nyene mutabikunze urashobora kuvuga muri commentere ati kino sinagikunze kimeze kunuko ariko umutekano ntangere utavuga nabi uvuga neza byo byiza gusumba murazi ko ndabakunda cyane gose bye bye aho muri hose mwubahwe turazi ko ari benshi badukurikira n'abari za Canada ndetse abari za Belgique abari za America abari muri Afrika y'ubuseruko ni benshi cyane badukurikirana sinovuga amazina ngo ndabamare ni benshi muri benshi cyane ariko mugiraho mwubahwe bye bye.